ushaka uzoshiramo akubwire kumukorera ubuye uzoshiramo akuba agutume ji uzoshiramo wewe
munja
munja wapi ibintanya
I'm going to go to the house.